dziwe online TV takubwereserani mwambo umene ukuchitika ku boma lija la Nkhatabay pamene patu ndi pa ground ija ya District Hospital mbomali lero ndi pa 3 March 2024 pamene President wa dziko lino Dr Chakwera ali nawo kumsonkhano kucha wokumbukira tsiku la anthu amene adalifera dziko lino ndipo inukhalani pompo kuti muvere zimene walankhula msogoleri wolemekezeka Lazarus Chakwera ku mwambo umenewo umene udachitika mmenemu ndipo muthe kutola mfundo ziwiri zitatu zimene msogoleriyu angathe kulankhula kuti lankhula a Malawi ku msonkhano umenewu zikomo kwambiri khalani pompo kuti mumve zimene walankhula President Lazarus Chakwera.
Mundirole pa tsiku ngati lero ndilankhule mtundu wonse wa Malawi amayi ndi abambo mchichero chaka chathachi sinakhale nanu pa tsiku ngati lero chifukwa ndachokapo kukatsogolera msonkhano wa maiko 46 ku Doha koma poti olo ndichoke ni malondola zomwe zikuchitika mdziko muno naika chidwi pamwambo wonse ndi mmene umayendera ndipo nukumbukira kurura Thompson kanu mene mamu ake munyuzi pepala The Nation munalembedwa nkhani omwe mutu wake unali fuso a nyuzi pepala ayo adafusa kuti kodi kodi Mother's Day lizikhala tsiku la chisoni kapena la chisangalalo end of quote fuso limene lipoliganizira ndaona kuti nzoona kuti chilandirenu ufulu watu ngati dziko takhala tidi kulitenga tsiku limeneli ngati tsiku la chisoni chifukwa ndi tsiku lomwe makolo athu anataya miyoyo yawo potimenyera ufulu takhala tidi kulitenga tsiku limeneli ngati la chisoni pozindikira kuti ndi zoopsa excuse me kuti pa 3 March mchaka cha 1959 mdziko muno munaphedwa vanthu osachepera 50 osaverengera ovulazidwa kapena vanthu 1300 amene adamangidwa nkutsekeledwa ngati ziweto ngati pali zinthu zina zimene tili vana timakumbuka besi zidachoke mmutumu zidali zochitika pa tsiku limeneli ife kumathava tili tivana umakathawira mminda ukakwera mitengo ya mango mmene timabwerera kumudzi kudzabva kuti wena vasesedwa pamudzipo vamangidwa apita kundende mmodzi wa iwo ali abambo akumtunda amanase chakwera komba chikhalidwe chathu pakachitika maliro akulu ngati amenewo timakhala ni mwambo wa chisoni kuti tilingalire zomwe zinatichitikirazo komabe fuso limene adafusa newspaper The Nation chaka chapitachi mfuso lothandiza chifukwa lutikumbutsa kuti kodi sichikhedwe chathunso kuti timakhala ni mwambo osesa pakachitike mali kuti titule chisoni chathu timasuke ku chisoni chathu fuso limene luri kumbutsa kuti mu chisoni chathu pa imfa ya makolo athu tikuyenera kukumbukira kuti imfa ya makolo athuwo sinali imfa wamba anthu amene anataya mioyo yawo tsiku limene lija anatipereka kukhala nsembe kuti aphule dziko lathu pa moto anatipereka kukhala nsembe ndi cholinga choti ufulu womwe tili nawo ifewu umene iwo sana ulawe mdziko muno ife tikhale nawo mpaka kalekale izi zosiyana ndi imfa yoti makolo apita nkukusiya uli pa mavuto kapena kukusiya opanda cholowa imfa ya makolo athu pafiri marichi ndi yosiyana chifukwa inachitira ubwino inatigulira ufulu inatimangira dziko komanso inatiyanjanitsa pachifukwa ichi imfa imeneyi ili nzifukwa zokwanira zokwanira kuti tizikumbukira ni chimwemwe komanso sangala ngakhale kulira siungalephere poti azungu adati phera makolo athu misozi yathu tikhoza kuikhetsera mmitima mwathu koma ili yothokoza mitima yosangalala mitima yonyadira zimene makolo athu anatipatsa potifera mwachitsanzo ndanena kale kuti potifera ife makolo athu anatipatsa ufulu anatipatsa dziko lathu zimene a profesa kalenga saka analankhula mawu a mtsogoleri woyamba wa dziko lino 1974 kuti zimene zidachitika zija zimene zidathandizira kuti tikhale ndi independence koma sanalekezere pompo potifera ife makolo athu anatipatsanso chitsanzo cha unzika wabwino tikaganizira mwakuya titha kuona kuti makolo athuwa anationetsera kuti nzika yabwino imadzipereka potukula dziko iyowa anadzipereka mwathunthu kuti zoyipa za mdziko muno zithe kusiyana nkumadikilira kuti wina abwere kudzakonza zoyipazo ife tili pompo chipsinjo cha utsamunda mu nthawi imeneyo chidali ngati mmene chilili chipsinjo cha umphawi lero chifukwa chimapezeka madera wonse a dziko lathu kwa makolo athu akumwera adalumira mano kurathane ni chipsinjo chimene chija mdera lawo chimodzimodzinso makolo athu kuno kumpoto adadzipereka mwathunthu kurathane ndi utsamunda omwe umachitika kuno aliyense anadzuka ndi nyonga zake kurathane ni chipsinjo cha utsamunda mdera lake chachiwiri makolo athu aja anationetseranso kuti nzika yabwino imagwiritsa ntchito zipangizo zomwe azilipo azungu aku Southern Rhodesia atamva kuti makolo athu avuta kuno kunkhata anatumiza akasinja magali moto ankhondo kuti adzathane nawo ndipo anthu akuchitipa atabva zimenezi anayamba kuyika mitengo mmisewu kuti magali moto asadutse iwo sana lole kuti kusapezeka kwa mfuti ndi zida zina zomenyera ufulu watu kuwaleperetse kugwiritsa ntchito zipangizo zomwe zidalipo pa nthawi imeneyo. Ndiye ifenso pofuna kuthana ndi umphawi omwe wadzadza mdziko muno, tiye ntichilimike pogwiritsa ntchito zida ndi nzeru zomwe tili nazo. Chachitatu, makolo watu anatiwonetseranso kuti nzika yabwino silola kuti anthu akunja azitilira masupa mtupatu. Atsamunda anala atakhazikika mdziko muno koposa zaka 50 koma anali osakhutitsidwa ndi ukaidi watu. Mchaka cha 1953 Atsamundawo anapanga chiganizo chophatikiza dziko lathu ku Federation ya Rhodesia omwe lidali ndi utsogoleri wa nkhanza. Tsiku limenelo ndi limene makolo athu ananena kuti enough is enough. Tsiku limenelo mene makolo athu anaona kuti munthu wakunja safunika kumulola akubere chuma chako. Ndipo nthawi imeneyo zidafika poti mmalawi aliyense amene atapezeka kucheza ndi Atsamunda amasalidwa kuti ameneyo mkapirikoni munthu wogulitsa dziko lake lomwe. Ndiyepo osangalala ni chitsanzo chimenechi. Nafeso tiyeni na kuzindikira kuti ena obwera mdziko muno ama obwera nzolinga zoipa. Ndipo ifeyo tisamango sekelela zili zonse komaso tisamango sekelela malai wochepa amena anazorowera kugulitsa dziko la olomwe kuti wokhawa zikhala wolemera pamene wena akusauka bo magwirizana ndi anthu obera dziko lino. Komanso amalawi amene amangonyoza dziko lawo chifukwa iwo mmutu mwawo mnadzadza maganizo oti zabwino nzokhaso zomwe wapanga munthu wakunja kapena zomwe zimachitika maiko wena. Malawi ni dziko labwino ndipo ni dziko la anthu abwino. Ndiye tisamalole wena wobwera kapena akapirikoni amene ali pakati pathu azinyoza dziko lathu ngati chinthu chopanda ntchito. Nodziwa kuti timanena kuti Malawi is the warm heart of Africa. Ndipo anthu amaiko wena amatikonda chifukwa ife ndife anthu ochezeka. Koma kuchezeka kwathu tisamakulole kuti kutengedwe kapena kutengedwe le kumtoso ngati nyama yagalwa. Ndiyepo tipali zifukwa zomveka bwino kuti tsiku la chisoniri lizikhalaso tsiku la chisangalalo mpofunika kuti tiyambe kupoletsa mabala amene mabanja omwe anaferedwa ndi imfa ya abaleyi yakolo akhala akuyenda zaka zonsezi 65 izo. Pachifukwa ichi ndikulamula anduna ayona za chilungamo kuti agwire ntchito ndi ofesi yanga kuti ndalama za chipepeso yomwe pachizungu amati compensation ipezeke kuti mabanja amenewa apepesedwe mwa chilungamo tisese pasiwa. Ndi njira imodzi yoti tionetsere kuthokoza kwathu pa zimene makolo awo anatichitira ife tonse ni cholinga choti tsiku la chisonili liyambe oti yambe kulisandutsa kukhala tsiku lothokoza. ndiye mawanga otsiriza lero akupita kwa mabanja amenewa. Zonse zimene agogo amkumbira adavu akaunda MP komanso a Professor Saka wanena kani zokuza chipatala tikamati ma system wena anali wonongeka plumbing system ya chipatala ichi si inali zedi ayo madzi tili nawo koma vuro si madzi ayo akonze zimenezi mwamsanga kani siya kuti timise kuti datani datani koma anthu akhale ni madzi ikhale priority mene kani acha kudya ndi mene imwamvera nonse SPC mone tsetsa ndi wonse okwira ntchito aboma administrative kuti azitsata zinthu mwachilungamo achite zinthu koyenerera. Aunduna kuengage anganya hivi
Dziwe Online TV umotu ndiye mene mwavelela mene walankulila msogleli watziko lino Dr. Lazarus Chakwera Nkhatabay kumeneku kumene analikulila nao kumansu tinganezo na kuti kusangalala ndi tsikulija lo wakumbukira anthu amene adamenyera ufulu dziko lino la Malawi izitu zikutandawuza zona kuti president wa linkulu limodzi la anamalila kumansu anthu osangalala amene anali nawo mu bomali ndipo president wolemekezeka Chakwera walamula untuna umene umayanganira kunezoona kuti athe kuyangana bwino amene anthu ajana anafera kufera dziko lino la Malawi kuti yowa athe kuwapa sajipepeso manja awo amene adatsala kuti athe kubukuta misozi ndi imfa za azibale awo amene adamwalira kamba kulimenyera ufulu dziko lino la Malawi mwayankhulidwa tu zinthu zambiri mongati mene mukuonera kumaso mwatuluka zizulo zosiyana siyana zimene zapitaso kwa anthu osiyana siyana kunazoona kuti tisamathe kumango yanganira dziko lichonchi komanso tisamasekelele zinthu zimene zili zoyipa zimene amatha kutichitira anthu akunja pofuna kuti bera zinthu zosiyana siyana zimene zikukhuza dziko lino ndiyeno pano padziwe Online TV tikukupempha inu kuti muthe kupereka ma comment komanso mupange share uthenga umene post imeneyi ndichonga chona kuti anthu onse amene sanathe kuimvera amene sanavelele zimene president Chakwera walankhula lero athe kufikiridwa ndi uthenga umenewu kamba ka share imene inu mungapereke zikomo kwambiri munali ndi dziwe Online TV mwakomano nonse.